So,
this is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo. This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo.
Awuqala ungitshela ukuthi uphaphelani eh into ongayazi uyikhulumelana awubuzi ngani ukuthi kahle kahle kwenzakalani kodwa qhubeka uvula umlomo wakho omkhulu uzohlangana nembila ithuthu uthola imbibizana ukhala ushawe isilokuzane ngizokhahlela umdlwane ekhayiza ichalaha lishaya umkhulungwane ngisho ngeza nika iy'nkulungwane ngiyanikhukhula njengemvula kanomkhubulwane namanje sayibambe ngomthetho omdala i-fake my pretty max ayintara hey food tackler wena sitabanyana mbufake Mascara, dlule lutho ngivale emapalini njengo-okara baze ungifanise nesangoma ngithwasisa ngisho impumputhe zinto ngibeke ubalo kwezinqa zeselesele thina urap unkulunkulu mvele inqange nosimakade nina nizimvu zethu sonilusa kuze kube phakade namanje asikayekeli nerami saliphofumula umqondo othulula benicathi usophumula i-rap ingakho beyekela ukuyenza kukho lula
Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo. This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo. Ayo, yamaxoxa madasa niyanyunda malele ebusuku niyathunda angihluphi ngawo uyangithanda noma uyangizonda ngigwegwile nzima nokhonda okufundile ungafundile umhlaba ugcina ushayile uzamile kufana nokuthi akenzile umona ngempela univala amehlo ngabe nisabona ngisho ebheda kanjani kodwa usamfuna bheka la bayakhuthaza ma begxeke ngakho ungabeka eceleni uthuka namanje indaba ngisazehla ngenyuka ngibonga ukufuka ngithula umbono ngiveza ubuciko belami ikhono inkinga yenu naka abantu abangayihluphi ngani lokhu ukuthi ngicine ningazazi nobani le mbhalo yami yoba lapha abaningi imphefumulo mhlaba yeke ukwenza engathi ababoni mhla kuyaphela i-rap yomngani noma umazi ukuthi uyivila kangakanani namashow aphindaphinda ama-rapper wodwa ebengakwazi nokukhipha imali yokugibela access okwenza i-show sicele uzosiphefomela but it's for the love of hip-hop I respect that sifika ini kwi-show uzicale late uphinde ekhaya ungasaphefumanga ngenxa yesikhathi This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo. This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Oh, Tulu Pampa, and Tulu. Oh, think it's Kobelele, let's see my class as it's Jalo. Yo, I look and I speak to whack rappers. I say hi and goodbye. Check it, people are scared of what they don't understand. The mind we see things differently, we never be blinded.
Namanje sayafika yoqobo soqedele inhlobo ekhuluma kakhulu emlomeni kwinkomo amarama adlalwa ngeskile angisiyona inkomo mina kulo rap ngistaring ungangibiza ngeslomo
You can go to school, that doesn't mean you educated. You silly bastard, you better recognize what I say.
Nina nisrapel ushit kuphela and deserve imqomo. Bakhuthuza ngerami ngibashiye befudumele.
I create my own wit, I'm a writer. Listen careful, create, don't be a biter.
Abasungula bacubungule mfana wami ngeke usalungwe imakhe kudaka ukhamisa udide okulumbani kokamisa.
This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Ubuchulo Pampa Netulo, othi ngikuqobelele, let's see my class as it's Jalo. This is Kalam Jello, Yanjalo Jalo. I'm a rhymes, I've been chilling, cooling, and getting a swell. Ubuchulo Pampa Netulo, othi ngikuqobelele, let's see my class as it's Jalo.
Kalam Jello, abasunguli, kipa sasa. Yo, yo, check it out, yo. Listen.
One, two,
check it out.